Nobody owes Simon Petro.
Pants, it's a will heal. My question is, linjani inetha lakho namuhla? Linjani inetha lakho namuhla? Njengoba sikhuluma. Unasho ukuthi uyaphila unamandla uyasindiswa. Kodwa linjani inetha lakho? Linjani inetha lakho? Linjani inetha lakho? Biza lowo mbuzo ukuthi namuhla ngizibuze ukuthi ngabe inetha lami lihlanziwe yini? Esengene komunye imkhumbi ongakaSimona yacela ukuba asuke kancane emhlabathini wahlala phansi wabafundisa abantu emkhunjini. Kuthe seqedile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubeka noma qhubekela kuphi? Ekujuleni. Haleluya. Nazi izinto emele uzazi. Ekuqaleni ufike wacela wasiyahlala wafundisa, kodwa manje usothi Jesu wesiphetho, qhubekelani ekujuleni. On the same spot la nihluleke khona, qhubekelani nibuyele khona. La ufike khona wahlukunyezwa ngabanye abazalwane, phindubuyele lapho lapho. Kodwa manje uNkulunkulu uyaripositiona uthi ke kuwe, yiya ekujuleni kwalento. Kodwa ekujuleni asiyi ngenyama, kodwa we are using our faith ukuya kuphi? Ekujuleni. Ngoba insindiso ayisiyona into yaphezulu, kodwa yinto yakuphi? Yasekujuleni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu ukuthi akupheleli ngokusindiswa ngamanyakami. UNkulunkulu uthi kufanele bese after usindisiwe bese uyaphenduka, ngoba into yasekujuleni yinto yokuphenduka, yinto enzima kakhulu uNkulunkulu. Haleluya. Uthi qhubekani nehlisele manager wenu kuphi? Ekujuleni. Bese nibamba. Haleluya. Glory to Jesus. Ngoba kunzima ukuyeka into oyenzayo. Haleluya. Lamadoda ngiyabona akhathela, sathi akhathele, ayikho leni sokuphelile la ngosuku lanamhlanje. We have been telling the whole night, but we didn't catch anything. Usathini manje ukuthi asibuyele to the same spot? Why sihlupheke kangaka? Why kwenzeka izinto eziningi, but ngithi bengezela uphinde ubuyele. In that if you are a worshipper, buyela futhi in that worship, udumise uNkulunkulu kodwa uye ekujuleni. Ngoba into kaNkulunkulu isejuleni. Why we don't catch things? Kodwa siyaphela singamakholwa, asiyama kuphi? Ekujuleni. Into kaNkulunkulu itholakala kuphi? Ekujuleni. Kunako athi kuPetro, Petro, hambani noma yehlisane amanetha wenu aye ekujuleni, ngoba into yami isekujuleni. Ngamabandla lawo oreceive me, awake ekujuleni. Nakutangithumelishipu inetha lakho mabe ligeziwe yini? Receive, receive. Akekho ekujuleni. Asazi namuhla ukuthi wena ulandela liphi izwi kaNkulunkulu, ngoba izwi kaNkulunkulu litheni? Yehlela kuphi? Ekujuleni. Ubambe. Kusho ukuthi izinto zikaNkulunkulu azikho in the normal, azikho la ngifika khona ngithi mina receive, uthi wena I receive. Kodwa kudinga wena nezwi kaNkulunkulu uye ekujuleni kwesi, so that you can receive izinto zikaNkulunkulu. Azikho izinto zikaNkulunkulu inomobani, kodwa zisekujuleni kweziye kaNkulunkulu. So if you want izinto zakho, thola inhliziyo kaNkulunkulu. Ngiyabona uyadoba, ufuna ukudoba izinto, ufuna ukudoba ama-prosperity, ufuna ukudoba ama-success, ufuna ukudoba izinto zakho. Kodwa linjani lakho inetha na? Asisho ukuthi yekela ukujola kukho sithanda ukuthi kodwa sifuna ukuthi uye ekujuleni ureceive izinto zikaNkulunkulu asithulekela nezinto ezaziyo noma ozenzayo ngoba sinomona kodwa sifuna ukufinyelela kuphi ekujuleni kwesu likaNkulunkulu. We don't do this for free. Asikushayele lokho kodwa umuntu esefikile izwi likaNkulunkulu mafet lalela nithi uma sekufikile izwi likaNkulunkulu noma ngabe uyazazi ukuthi ukuthola ikhonzweni kodwa uma sekufike izwi likaNkulunkulu waye ekujuleni uyamtshela ukuthi wesiphi 5 years isithandana kodwa lalela ngicela ukwenza sebesinze nina ngiye ekujuleni kwenzeka noma masekujuleni sibengambele likaNkulunkulu siyaphela izinto zethu.
Ngoba selizwile izwi lami. Uqala kanjani? today. What is it that Sankulukul said to me? Leave your hand in the lako. Hallelujah. As having another mabandla of prosperity and success. We don't have such a thing.
Come on.
Which means we are believing in the word.
Come on.
Hallelujah. And the Israel of Kulubu Ugand in Tulavala Wood, in Tulavala Ekjumay, Philip is where I could put Nabo said to me now.
Okay, come on.
Yeah.
Jesus.